Right, yabona ke njengamanje mzuzu isivele ke yayisisha kalombili lishayile hora lesisha kalombili emsakazweni wakho ongunqa phambili njengoba kube ukuthi msile ke impela umlalelo we-FM ukuthi ke namhlanje sinentokozo enkulu nanenhlanhla enkulu ukuthi la endlini zomsakazo ke sinaye ke la ubaba uzakhele waka Gumede economic analyst yethu sizobheka ke ikakhulukazi ke eyithinta ke zomnotho cha ithe namhlanje akaga uflathela udukuza ezela phethekwini awusiyakwimukela phakathi waye eThekwini awusisekhawo yezo nje ukuthi sekushintshene nomoya umoya oyeTheku wathi ukukushaya
kancane phakathi waye
hawu ngiyabonga kakhulu mabholo awakhulu ingamukele la ngithi hayi akungaze ngikuphela unyaka angingabonanga ukuthi ngihlale ngikhuluma
aphi okay
kanti futhi vela ke ngiyathemba ukuthi vele ngoba abantu sebakhisimuzi manje indaba zethu bazibuke bayikhohlwa kancane so siyathemba ukuthi olokugcina lolu hlelo sesebona ngoJanuwari
sesebona ngoJanuwari yes kodwa ke kubaluleke kakhulu ukuthi siyithinte sesigoqa nje kulonyaka ka-2022 ngiyazi ukuthi lesi sikhathi sokuphela ke konyaka phakathi wayo isikhathi ke lapho ke abantu besuke bematasatasa bethinta ke ezeyimali bebheka kanti ke ezomnotho nazo futhi isuke ithintakala kakhulu ngoba ngesikhathi nje ke kufika ivakashi kwenzakala lokhena lokhiyana ke ilapho ngempela kumnotho wethu la usuke usubhekwe khona kakhulu nina njengongoti ke bezomnotho nisuke nibhekile ukuthi kuhamba kanjani kwezomnotho
empeleni uma ubheka kahle kwezomnotho khona ama sectors amaningi
khona
kuthiwa iretail
okay ama retail
yeah iretail yona iyona phela suka ibheka ukuthi yila yenza khona imali enkulu ukuzula zonke ikhati
okay
yona empeleni kuyona esikhathi pace ukuthi lonyaka olandela kwezomnotho uzobuma kanjani
okay
kulonyaka siyathemba ukuthi nakhona kuba khona ukuthembisa ngoba kade ngizwa nje ukuthi even uBlack Friday wahamba kahle kulabo abathengisayo
yes
asithembe nokhisimu uzohamba kahle waphela usebenza komnotho
yes
the economy yethu is retail based
okay
consumer based mabe abantu bethenga lokho kusho ukuthi isondo lomnotho liyaphenduka abantu bathola umsebenzi abantu batholana
ake sibheke nje ezo indaba ekakhulukazi zezomnotho ke in general nje ukuthi mhlawumbe iziphi esingayithinta kafushane phakathi wayo
khona lengisaba kakhulu epolitiki
yeah
ipolitiki makhubula kahle last week ngesokudlule ngalesikhathi i-dollar asebizwa 16.97.
Yes.
Yenzeka ke i-report ephalaphala.
Yebo.
Kwathi umongameli usikazi ukushiya phansi. Lashaya i-dollar lacishe labo 18 rand.
Yes.
Libuyile ke manje lila ko 17.40. Kodwa ke lokho kubalekile ukukhombisa ukuthi izinto ezenzeka kupolitiki.
Zenimba umnotho. Yes.
Waphela ongoti bawathi political economy.
Yeah.
Izinqumo ezithathwa kupolitiki izona ezenza ukuthi kube nemphumela ethile emnothweni.
Yes.
Okudabulisayo kodwa kulezi insukwana kuthina thina saba ogada kanti ikhona ukuthi udiesel uyehla wehlile namhlanje.
Woneke kanje lo hamba ngawo phakathi. Hey okanda kanda ayithanga sekubona ubona okanda kanda basestela ubona okanda kanda
la hama utize
hey mfowethu
kumnandi kakhulu phakathi wayo kodwa uthi indaba ebalila mhlawumbe ungakasuki kuleyo mhlawumbe ufundisa nje umlaleli 30 seconds nje ukuthi lento yepolitiki nayo iyathinta kakhulu umnotho ngesikhathi kuba nomdonsiswano obakhona ikakhulukazi makuthinta nanoma ngameli lokho ngempela even abatshali beyimali kuyabathinta kakhulu phakathi wayo
kubathinta kakhulu ngoba abatshali beyimali bayenze ukuthi babeke ukuthi laba bantu abaphethe uhulumeni bayophatha kanjani ukhumbule mapholo ukuthi uhulumeni iwona one influence enkulu ku economy
yes
uhulumeni une budget ka 1.8 trillion rand almost 2 trillion rand
okay
budget ka uhulumeni
yes
economy la South Africa mangubula kahle bayagcina ila ko 5 trillion so kusho ukuthi ikota yomnotho walelizwe iphethe uhulumeni uphinde kube uyena owenza imigomo nawapolices ukuthi i-economy kufanele isebenze kanjani so uma ngabe kuthiwa uhulumeni akakwazi ukuphatha kahle umnotho lokho kuba nemphumela eminingi nakubona abantu bemali nakuwona umnotho uthi uzoma kanjani yiloko nje kubalekile so kubalekile ukuthi umuntu ozophatha umnotho kube umuntu owazeka ukuthi hayi i-economy yakwazi ukuzophatha ipolitiki ukuthi i-economy yakwazi ukuyiphatha uzogubula nje ukuthi kwabakhona noma siyavumelana la noma sivumelani kwabakhona okwabakhona indaba ye-look and special
kaminister
finance
yes yes
ngoba abaphathi bezomnotho bawona hayi le ndoda angathi ngeke ayinawo amandla ayinayo i-capacity yokuphatha umnotho kwase kufuneka ukuthi cele ukuthi umongameli ngaso sikhathi ayakayihoxise aqashe enye.
Ake sikhulume ngodaba olwenzeke sokule izolo, economic growth ethe yamanyezelo sokuleni isolo. Kwenzakala kanjani la ephakathi wayo?
Isebenze kahle kabi le economic growth, isize kabi ngoba mukhumbula kule kota edlule.
Yes.
Ikota yaphela ngoJune.
Okay.
Sasibe ne decline economy yethu ngo 6%.
Okay.
Manje sekuphuma umphumelo lwekono yethu inyukile kule kota ngo 1.6%.
Yes.
Ngokwa bezomnotho.
Okay.
Uma be economy yehle amakota amabili landelana kuye kuthiwa leyo economy isiku recession.
Okay.
So lokho ukuthi sehle ikota eyodwa futhi sehla kancane ngo 6%. Ngo 0.6% masa sinyuka sinyoka 1.6% umkhombi inkombisa leyo ukuthi kusho ukuthi economy of South Africa ina ipotential
ukuthi
iphinde ivuke.
Yes.
Ubheka nje wathi iEconomy yethu manje isilele kuzinga eyayikulona ngaphambi kokuthi singenwe yiCovid.
Okay.
Ukusho ukuthi seqala ukubangcono. Kodwa ungasho phela ngoba siyazi nakhona singena COVID hayi ukuthi iEconomy yayinhle. Kwakukuphi kodwa ke
list
bakuthiwa sesibuyelekele ozinga umphumela omuhlana lo.
Yes. Yes.
Kuzoba kuningana ke okunye okuzoba khona kodwa ukubalekile ukuthi iEconomy siqalile iyanyuka uma be inyuka iEconomy yini enyusile la.
Okay. Yes.
Enyusile kakhulu ezolimo.
Okay.
Ezezimali finance insurance amabhanki na yonke into ezokuthutha i-transport.
Yes.
Lento ebaleka kakhulu izimboni ezakhayo.
Okay.
Lezo kakhe mthatha economy eyibanga ukuthi kube khona le growth kuyabongeka lokho kube khona ngoba uma ukhubula ngesonto edlule sike sathi ukuthi kube khona ukunyuka kancane kweemployment kwabantu ngithi ba 104,000 abangenile eqashweni
abakwazile ukuthola amathuba omsebenzi ya
nale economic growth iyafakazela ukuthi hayi ngempela nokho khona into engase yenzeke noma nalokho okwenzekile bengisilona iphutha.
Yes, ngizobala lapha kathi wayo ezokungcebeleka nazo ziyadlala indiba inkakhulukazi ekhuleni komnotho.
Kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukuzokungcebeleka kuqala kona lemkhakha yenu.
Oh yes.
Entertainment.
Entertainment, yes.
Abantu manje bazothatha ama holiday.
Yebo.
Bayadinga ukuentertainwa, bayadinga ukuhlangana. Siyabantu, we are social beings.
Yes, yes, yes.
Nina niyasihlanganisa kule kulezinto enisukeni simemela kuzona kube mlandu.
Yebo.
Sijabule. Kodwa ke kuphela nibe nesikhuza phela singajabula ukuthi
kuze kweqa. Yebo.
Nesikhuza.
Yebo, yebo, yebo.
Kodwa ke kubalulekile ukuthi abantu bajabule bangcebeleke ukuze ba try the re-energize.
Yes, yes.
So kuqala lapho bese ke kuya nakuzona ezokuvakasha tourism.
Yes.
Ukuthi nje thina njengeTheku saziwa njengendawo yokuvakasha.
Yebo. Yebo.
Ubonile nawe umeya eyongena ebeach ngoba kuthiwa akaprove ukuthi amabeach aseclean.
Aseclean. Akakaphukute naye.
Aphukute naye.
Yebo. Yebo.
Athi napha ngapha kaduza asinawo leyo nkinga.
Anginayo lokho. Yes, yes.
Kodwa ke nama hotel abaningi abantu esiphasi manje abasebenza ama hotel, kodwa abasebenza ama restaurant, bonke isikhatsabo nabo. Ke bathola ama two boxebenza. Laba nalabo abakwela ama business basebenza. Kwabanye uthola abane mhlambe yitudeni. Sithola isikhatsabo ukuthi ziyasebenza, zenza ipocket bani ezokwazi ukuthi zikwazi ukuthi ziziphilise ngayo. Mase kuvuliwe ikhona.
Yebo. Yebo. Ayi wayithinta indaba ebaluleke kakhulu ephakathi kwayo impela ngiyathemba ukuthi nomlaleli sekhaya uyavuleleka amehlo ukuthi kubaluleke kangakanani. Ake singene le kuma payment of grants and stopped at ATMs. Kwenzakalani la ephakathi kwayo akusendlalela.
Uhulumeni usethole ukuthi kunobugebengu obuningi owenzekayo.
Okay.
Uma ngabe kulabantu abathola amagrant abaningi babo okuhogogo lomkhulu.
Okay.
Uma beyokhipha imali yabo kuma ATM.
Mm.
Ngoba uhulumeni wayesenze uhlelo lokuthi uthola le card lakho ni card lakho na liyasebenza ku ATM.
Yebo, ungakwazi ukuthi ukhiphela ku ATM. Yebo,
kunjalo. Sathi uhulumeni ake kume lokho ngoba manje kunezikhalazo eziningi. Abantu bayarothwa.
Eish, yeah.
Abantu inkunzi.
Yes. Yes.
Bakhishisa imali ngenkani. Sathi uhulumeni ayimeke le nto ukuthi abantu bakhiphe imali kuma ATM. Siyazi ukuthi ngangayixoxa indaba ukuthi amathili amaningi ezitolo.
Yes. Yes.
Ase ama ATM.
Yebo, asiyakwazi ukwenza ucashback.
Yebo, ucashback. Kuthiwa ke manje no abantu abangena ngaphakathi ibank ekuthiwa i-time bank nje.
Yeah.
Alinayo ibank, alinayo
ATM. Yes.
Ungena ngaphakathi ka pick and pay, khiphe ikhadi lakho bakukhiphele.
Yeah.
Bathi ke manje abantu abangena ngaphakathi ezitolo kuphephe kangcono lapho kunokuthi umuntu
uhambe uyoma ulayini ku-ATM. Yeah.
Kulapho nje mapholo.
Ngifuna ibheka kodwa usathinta yona leyo. Kungawalimaza yini amabhange lokho mna?
Ukuthi ama ATM
singa withdraw kuma ATM abo ngoba phela kube nama charges nani.
Ya, ngawalimaza wona. Kusabe amabhange lawo kufuneka andise ezokuphepha.
Yes.
Ngoba amabhange lawo sasixoxa ngelinye ilanga ukuthi uma ubheka amabhange amanye ama branch ayavala. Asesifika sodwa lapha emgaqweni nale mshini.
Yebo.
Manje uma bele mshini le nayo engasaphephile ngoba nabo part of the reason bevala ama branch ukuthi babe bephephisa. Mabe thina ke manje ma customer abo mase sozothatha singaphephi lati sobaleka kule mshini.
Yebo. Yebo.
Ngathi kodwa ke bawanazi ivumela ngoba phela seyiyona imali yase bank oyikhipha ethilini esitolo.
Yeah.
So kubaba nevumelana ke bayenza imali abantu abazoluza uma belezinto zingaphephi
kulabo
abantu abenza bona ama ATM qobo lwabo
ubona uqobo lwabo bezokwazi ukuthi bele imali futhi nabo
ngoba phela bazoli imali ngoba phela uma bekungasayo ku ATM
umsebenzi uphelile
ATM
yaphela. Yeah.
Akukubona nakudala ema maphoki garage
manje ufuna ubheka la kodwa kuyibhanga embodla lethu ke Reserve Bank ngeke izinyakaziseke yona la.
No ngeke
angeke
impela ukudistributwa kwemali
kuzoqhubeka
as normal.
Okay,
iyenzeka ukuphela ukuthi amabhange akhipha ama banking services.
Okay,
akhipha ama banking services kuma office awo.
Okay.
Ayisa emgaqweni.
Yes.
Ngizothi emgaqweni. ATM ayike emgaqweni.
Yebo.
Manje ngenxa yokungaphephi lawo ma services aseyabuya ngena ngaphakathi ezitolo ngenxa ukuthi ama IT systems indlela asebenza ngawo sekulula ukuthi ufake ilo ama uxhumene i-bank lakho kwithini.
Yes. Yeah.
So sokuyilokho kuphela ukuthi awukuthi uzothinteka ukudistributha kwemali nani nani.
Yeah.
Kwenza ukuthi kube lula futhi ngoba ungena ngaphakathi isitolo vele sine security yaso. So cishe uphephe kangcono. Kodwa usho ukuthi musuphume emgaqweni.
Awusaphephile futhi.
Angabe sekudedele phakathi kwakho. Ngiyazi ukuthi sesiphikelele ngasemaphethelweni onyaka. Mangase singayithinti le ikakhulukazi ngoba siyazi ukuthi abantu njengamanje sekubukwa amabhonasi, kubukwa indaba yetokofela. Abanye bathatha ama package. Enye indaba ebalileke ngendlela isimangaliso phakathi kwakho ukuthi lesi sikhathi sokuthi umuntu nomuntu kube nemadlane sephaketheni lakhe. Isikhathi sibalileke kakhulu kodwa yini ongempela iadvice ongayinika umuntu ozothi cha ngizoba nayo imali eyipackage abanye baya retire emsebenzini kunezimali ezongena kube nje nanje iba mhlungu kakhulu lento phakathi after 2 years umuntu kuthi hayi wayikade ephunyelwe i-million njalo aliseke i-million iziphi ezinye izinto eninibona ukuthi sishayisa kuzona nanokuthi singayigome kanjani lezi zinto phakathi
mpholobo kubaleke yabo ukuthi ufike usebenze musuqedile usuthe ngithatha umhlala phansi.
Yes.
Le mali okaduyonga ngesikhathi usebenza uhambe uyoyijabulisa ngayo.
Okay.
Asikwazi ukubeka ukuthi umuntu uzofanele.
Okay. Yes.
Lokho
kunjalo nje akekho waziyo.
Lokho kwazi uNkulunkulu.
UNkulunkulu kuphela. Yeah.
So ungaretire namhlanje ushone kusasa.
Yeah.
Abanye baretire bahlala isikhathi eside.
Yes.
Sizohlala isikhathi eside. Le mali okadu uzibekelana ubekela ukuthi uzoyidlisa retire. Ienjoye ke leyo mali.
Yes.
Okokuqala, okwesibili ukuthi abantu abangathathi imali yokuretire ukuthi njengamuntu ngingenzi sekuthi imali yithi ngizoqala ibusiness
manje
manje kade ngisenamandla ngisengangawo ngisemusha
yesu sakwazi ukugijima
ngizoqala ibusiness ngizokugula ngayo ngizoqala ibusiness ngithathe yonke imali kade ngisevela ukuthi ngizokuya ngempesheni sengifaka ibusiness bese liyashona
yeah
bese ngibuye usizini yeah kade ngithi ngiphumile ukukhiwa kasasa sengiphindela khona
so abantu abayisebenzisa imali yabo beyijabulele futhi imali yabo
ngalesikhathi kakhulukazi noma ukhulumile sikhulume njengoba bathatha impesheni nakulaba abasebenzayo abazophindela ngoJanuwari kade ngiyibeka le ndaba ukuthi uDisemba akukhona ukuphela kwempilo
yes
uyayenza uJanuwari
yebo
akuthi masihlela ukuthi senza ubudget ndabuthi la imali yami kwaDisemba
alright
lenye eka January uma ngabe ngithi mhlambe angikwazi ukuthi ngigade mina angithola enye indlela kuyibeka ukuthi ngigade even if ebank ufike ukuthi no le ngicela ni 32 day deposit
yes
u 32 days lo zophela ngoJanuwari ukuzwazi hay no le ayithinteki
yebo
ngithinte ngoJanuwari
ngoJanuwari yeah
asiyenze nje leyo nto singanqini ngoba ngiyazi akulula akulula ukuthi uthi ulifake ikhadi libuye lithi balance ngaka
yebo
usuyeka
yeka yebo
ngizolithatha ikhadi dash kule mali engaka kule balance ngaka sana ngicela lo half ukungena 32 day deposit ubona ngobona ngoJanuwari
ngoJanuwari yeah ngithemba ukuthi mlelo FM nawe uyakwazi ukuthi ufundiseke ulapho ngasekhaya kakhulukazi ngendlela yokuphathwa ke kwimali nokuyinto ke ebaluleke ngendlela eyisimangaliso phakathiwayo ewathinta izinto ezibalulekile ngoba ngiyazi ukuthi abalali be FM ziningi kakhulu nobukhazikhazi obuvezwayo ngalezi ikhadi zokuphela konyaka oh kuvela lokhena lokhena even ungene ekweletini uthola ukuthi kuthiwa hayi thatha manje uyokhokha after 2 months mhlawumbe uyokhokha ngoMarch ezinye zezinto abantu abagcina bengena kuzona lezo phakathana
okuthusa kakhulu nje ngoba ngiza la kade ngilalela ukuthi iNetbank iyasho ukuthi noma kunzima kunje kunyuka nama interest rates kodwa abantu bayanda ukuboleka kwabo kungena kwawe kuletini
yeah
lokho kusuthini kusho ukuthi abantu bathi hay come hell or high water mangifuna le TV ngiyayifuna
yeah
kulapho nje asigadeni bakithi leyo mali oyibolekayo kuzofuna ukuthi ubuye ukhokhe musu ukhokha akuzibamnandi ama interest rates aphezulu lezinsukwane
musu
ukhokha akuzibamnandi
akuzobamnandi kakhulu phakathi wayo sesiphethe nje ngenxa yesikhathi mhlawumbe nakhulu ukugcina nje umlayezo ongawuthumelela ke kubalaleli be Vibe FM singathini bakithi namhlanje kuyintokozo nanokuthi sibe nawe la istudio
Hawu, ngiyabonga kakhulu maphola ukuthi nginibone nje la.
Akuyathokozisa kakhulu that siyathokoza.
Studio senu. Kumnandi ukubona umsebenzi omuhle wamaqadi.
Yebo.
Anga yinto nami ngizalwa iqadi
nje. Hayi bo ke. Hayi, uzalwe ubukhosini.
Kona phela, bathi abengulo bona abaphethe.
Yebo kunjalo khona. Yes.
Uzalwe maqadini umalume wami umfabo kama
yes
uyena owavusa uhlanga isikole uhlanga kanti amabhonasi afuna ukuzivala
yebo
1960
yeah
yavuka uhlanga lwadlondlobala so ngibe indawo ukuyithanda indawo amaqadi kakhulu
yes
ngilando wawo
yebo
yeah kodwa ke engiyalezwa wami ubalekile ukuthi asudlene uChristmas to enjoy
yes
siphile siphuke iminyaka emibili ebinzima unyaka oqala lokungekho ma restrictions asi enjoyeni sikhululeke si enjoy sikhululeke responsibly singenza izinto esizoyisola uma sisicabanga sesenzeke ukuthi oh Nkosi yami ukuba ngenzanga
angenzanga ukuthi yebo
asenze nje zikhona indawo zokungcebeleka bakhona no DJ oqadi no
baba yebo sinobelele sibe siphephile
yebo
kule crowd vele drive ukandakana
yazo kandakana ubebe wabona balale bekahlika bese belale phansi awukaze kubona ukandakana nje mina
babebiza kokudonsa nomnikazi wabo so thina. Ukuthi uba uphathwayo lo muntu oyithobile. Yho afunda ukuthi ukona ukuthotshiswa kwenyama. Lolu hlobo lomnikazi wedwendwe othi cha ngizosina kodwa ngeze ngiyibuke. So sengafanele ukuthi kube abantu ababonayo
ukuthi ukandakanda mo.
What type of a tractor is this? What type of a tractor?
No, but we're going to take part of the car. We're going to take part of the car. We're going to take part of the car.
We're going to take part of the car. We're going to take part of the car. Okay.